Da 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 Thank you. called?
Like lounge on the bar.
Everything talk for hours. It didn't matter what time it was. We didn't care. We were just on the phone. Remember when you used to hold my hand? You didn't care if anybody saw, just you and me. We were just so in love, yeah. But now we're strangers, yeah. And now I'm missing you. We'll be right back.
dreams. Oh man, I got a million dreams. That's all I do is dream. All the time.
I thought you played piano.
No, this is not piano, this is dream.